Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Sophie's channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Nayigele post. Oh, Mseleku lana uthi kuhle ukubonga umuntu esaphila. Ngizonifundela nje njengoba ebhalile. Kodwa we guys, asikhulumeni ngalaba abathi akasadeleli. She's bitter. Love macele and makhumbs. Le ingoma yini? Ngicela ukunifundela kuqala. Ukuze sizoya lapha yani masise asibuzane phela imibuzo manje ayengeke asibuzane nina ngeke singabuzani. Kuhle ukubonga umuntu esaphila. Lena indodakazi yokuqala kababa uAsiyeni noMashabane umzukulu kamkhulu enyeni ongasekho emhlabeni indlunkulu Mayeni shibase Mseleku osizalele umpumelelo Musa Mseleku nomnini wezinto zonke Musa kaKhethi ubanele bonke Mseleku so umpumelelo uba uMusa Mseleku naye nomnini mayenqamulela igama lakhe ukuthi Musa kaUkhethi uphinde futhi abe uMusa Mseleku okay beno obanzi senamile tsika yethu Mseleku noma koti bakwakhe ababili nabazukulu bethu abathathu ama sebe bathathu guys ngifunda phela lapha phansi siyabonga Shibase ngokuba unkosikazi oqotho nozithobile imisebenzi yakho iyabonakala uNkulunkulu asigcinele wena siyakuthanda Lena ke ibhale ngoma yini. Hayike bakhona kosisi Nkosi yami abafundile la bezwa kahle ukuthi kubongwa uMayeni esaphila. Hayike basho ke izinto abayithandayo ngoma yini. Kwase kuba yilona othi akasadeleli. Hayibo oh umsele kuphela uyena mnyeni kaMayeni obhala ngoma yini. Wena unjani? Nishalo ukuthi nina ngempela ke sikhulumeni ngomalume benuke manje sesiyalinganisa ukuthi umalume wakhe mhlambe ngithi nje uyamazela izinto ezithile nonkosikazi wakhe ukumbhalela ku WhatsApp umbuzo ukuthi akasadelelini umalume kazi malume ngiyabuza phela lona munye wase she's bitter wafaka le emoji ehlanzayo yewena Ukuphi sikulethele amanzi awomu ukhiphe inyongo ngoba phela ngeke olele lento ebhalwe lana yonke awuyizwa ukuthi mayelana nani ngoba phela lana kubhalwe nje ukuthi ukubonga esaphila uma kamnini kwalandela ke izinto ezibekiwe ukuthi ke ayi siyakubonga nalokho imisebenzi ebonakala ebonakalana uNkulunkulu agcina Wasike lo nomunye angisho guys ukuthi kuyiphutha yazi njalo ukuthi unamathele komunye inkosikazi namakhosikazi owathanda kodwa nje khona ngathi hayi hayi idlule lekho idluleke le post uma ukuthi wena awufuni ukubeka izinto kodwa oh sengiyanilawula mase ngisho nje mase ngithi idlulani angazi kodwa nje nami ngikubona kuyinto ezwakalayo ngoba phela manje hawunkosi yami ukhulumelana into engakhulunyalana ipost leni uyibonile noma nje uvele wafike wabona ukuthi how ufake isithombe sikaMayeni akunandaba nokuthi uthini ngizobhala lento engifuna ukuyikhuluma engifuna ukuyibhala njalo ngoba phela mase sifikile isikhathi sokuthi ke umacele indlovukazi umacele siyabonga umuzi wasuya kuye kwasha kwacima kwabakuningi ngena lapho ede hawu nina nisenze ngathi lapha yana kuyipage kufike kuqhubeke ukuthi njalo lokho esingakushongo kuepisode 10 nakho esingakushongo kuepisode 11 nakho kanti ipage nje bayasi update Mase kuthi ke ngapha ekhlebeni kunamagossip page agcwele ku social media abasho noma yini. La usengena khona zonke lezi zinto osuyifaka. Ngoba mina ngempela ngiyangabaza ukuthi kumayelana nani ukuthi lapha uhusband obhale ngokwesikazi wakhe esho futhi ukuthi lokho akubhalile kuthini. Ngabe awukwazi ukufunda isiZulu? Ngoba phela noma ebhale ngesiNgisi nakhona kuyaye kuvela ukuthi lama comment awashayisani nento ebhalwe ngaphezulu. Wema endliwa yini? Ngoba phela komalume beni angikholi ukuthi nina niyahamba noba WhatsApp ukuthi hayibo wemalume umalume kazi kanjalo sewayeka yini ukudelela yabo leyo nto leyo. Kodwa phela ke ukuthi mhlambe kwenziwa iTV show ukuthi iTV show isisuke yashjwayeza bona manje nokujwayela sekuhamba nje nawe ungasayibuza ukuthi hayibo phela ngimdala ukubhala lento ungabhalela umnyeni omuntu ebhale ngomuntu wakhe wena uzomtshela ukuthi she's bitter ngoba ubone u 30 minutes or 40 minutes episode wabona lama episode iminyaka ewu 6 kodwa unyaka uwoda wenziwa 12 months ayibo oh kwenzakalani ngani guys mina phengam lonjo tse akasadeleli ubuza ku husband wakhe hay mina ngathi ke oda kuyangeneka khona endabeni zabantu ngoba phela ziphakathi kwethu kodwa futhi ungena u half ukuzeke mase ungena u half ube nayo indlela yokuhlehla ngoba phela manje wena nje ubaba womuzi lobhale lapha ebhala ngokosikazi yakhe embonga ke emphakathini wena sowuphakamisa isandla emphakathini uthi akasadeleli phela yena uhlala naye wena umbuka TV lezi zinto lezi ayibhalelana nje ethi sibonga ukuba unkosikazi oqotho unkosikazi ozithobile ilena seyaze emzumbe sona lesingayibambi lapha ku TV ngoba lesiyibamba ku TV iphakathi kwamakhosikazi naye ngoba ngiyayibona lento yakhe ekushisayo le phakathi kwakhe namakhosikazi yile ku TV and vele ke le ku TV akuselula ukuthi beyishintshe kodwa nje nawo masucela ngathi 24 hours banjena yini abanje ngokubabona lapha kumabona kude ukuthi kumabona kude siqhubeka nestory bese ngithi kodwa oh hayi ngeke nawe usuphakamisa isandla zemphakathini uthi akasadeleli hawo hayi nina ningongomi yayona ingabe kwakushiwo kubantu abanjani njalo ukuthi ongomi yayona kodwa ngathi umuntu obhimbayo hayi niyabhimba kubhalwe ngomacele kushiwe izinto ezinhle kuthiwa hayi bo ave ebaphilisa kahle kababanye kungenaphi lokho kungenaphi ngoba lento ebhaliwe ibhalwe ngomacele bemncoma ngezinto azenzile ncoma kubhalwe ngomangabe kuthiwa hayi bo phela nje wezela imali lowo akasahlini kungenaphi lokho kungenaphi kubhalo ngomakhumalo usuyofuna wena idrama eyenzeka kuthando nesithembu hayi phela yena uyancethetha phela akusile uthando nesithembu lapha yani ukuthi ipage lakhona kodwa sebeyas update kodwa kangisho ukuthi mina ngoba nje singithe sibabaza lento cha ngibabaza lo thi akasadelila wema nalothi she's beat wafaka kubuso obuphalazayo wafaka lo buso obiyelo obuphalazayo anisi ngiyakubona lowo buso lo wafaka bona kodwa ufakela ubaba umseleku njalo ebhale inkosikazi wakhe lona komunye ke yena ungconywana naye ngoba ukhombisa ukuthi ke yena akabathandayo umacele nomakhumalo ngoba yena akayifundanga yonke lento ebhaliwe uma yena wasethi love macele and makhumisi yena ungconywana naye ngoba akadelile eyakhe nje ukuthi uthanda umacele nomakhumalo kodwa nakhona ukuthi akuhlangani ngoba phela manje iposting umayeni neniyibona nani leyo nto nibabaza ngamina ngiyayibona ngisa ngijwayele ukukhomenta yazi ukuthi abanye abantu ngihalele nje uba ukukhomenta ngibaxoxe ngithi awu okahle uyihlambalaza emphakathini Musa phela abantu bazokunaka ngoba phela umdala ngoba phela kokunye ke kusho nje usuba nikhomenta uthi ayibo ake ngivule isithombe salo sisi Musa yabuka hawo nginomdala kodwa akakwazi nokufunda akusile iphutha kodwa ukuthi akakwazi ukufunda akeke ngoba phela manje ngeke sithi awukwazi ukufunda ube ulibhalile lelo ukuthi akasadeleli hawu ngeke phela ukuthi awukwazi ukufunda isiZulu ukwazi ukubhala ukuthi akasadeleli ungabe yilelo gama kuphela owalazi ulibhala abengidelelelani ke mina cha bengaqondile ngomoya wokudelela bengisho nje ukuthi le nto le ngihlezi ngiyibuka ngiyihleka nani uma niyibuka nenzenzani yahleka ukuthi phela iposting umacele mase kuthiwa hayi bo umayeni angazi umayeni kushuphi kungenephi njalo ayikho nesentence yesithathu noma yesi-4 efaka umayeni kule posting umacele
kuwukuthi ke phela ke sikike ukuthi ke mase sifundile sisiwabonile lonke amakhosikazi singasamboni mangwabe mase siyabuza ukuthi kanti why wapicha khona naleyo nayo siyayibona ngiye business kodwa sibuye singayi understand ukuthi hawo phela isikhathi ifike ishow wafika namakhosikazi awu 4 manje ke omunye bamfihlelani noma bayasaba ukuthi mayebukwa kakhulu banabantu bayambuka ngathi nenizwe leyo nto leyo kuthiwa hey kodwa ngani yami ngizokufihlaphi asaziphi noma iyangena konkosikazi ukuthi kodwa nkosikazi wami ngikufihle wena baveza abanye ngimfihle lona asazi sesesihleba-ke lapho ningangithethisi kuba nami ngiyanixoxela into engiyibone laphayana ngase ngizonika yona yaba yi-update kuthi phela kuye kushiwa ingane kuthiwa uwaze wamuhle ubani nkosi yami kodwa sizomfihla phezulu endlini asazi ukuthi nobaba bayashoni kuthi eyi nkosikazi wami waze wamuhle kodwa ngizomfihla phi amfihle-ke singasamboni-ke kwi-social media-ke kababa noma kwi-family page
Yo! Ngicane ngangidikile. Onke okungenani ningidikile ngo December ayimanje. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga ngiqedile bye.